ngiyakuthanda.
Yo, into engekho yenzeke le kum na kum kanti na kum futhi engekho.